Anuanom ne adɔfo a mo Prophet Kanawu platform yi so Awurade asomdwoe nka obi biara anuanom ade bi Awurade ama me ho na ɛpɛ sɛ mede tu dwa na obi ani ba ne ho so na nsɛm a ɛyɛ a Prophet Kanawu ɛka no ɛyɛ a na deɛ afa ne serious nso so ɛwɔ ho anuanom ne adɔfo mewɔ Ghana na ɛyɛ a na Prophet Kanawu ɛtɔ mmerɛ bi wɔ hɔ no ɔda aka odifoɔ bi ɛfrɛ no odifoɔ Kofi Amponsa ho nsɛm ɛwɔ YouTube yi so na at times ɔka a wo sɛ yɛde nyinaa yɛtie na ne Awurade ma mehu ɛfa a odifoɔ Kofi Amponsa a ɛyɛ Prophet Kanawu ta ka n'asɛm yɛ ho ɛyɛ nnora ɛnnora yi Sunday yi ɛna mpɛ sɛ meka ne nyinaa yɛda yɛn ho so ne yɛhu nea ɛwɔ hɔ ne ahwɛ yɛn ho yie anuanom ne Awurade ma mehu fa a odifoɔ Kofi Amponsa ho ne sɛ ɛyɛ nnora Sunday nnora kwasi da mewɔ fie ɛna mede me TV ɛkɔto ne channel ɛyɛ Ezra channel no na mehwɛ program a na ɔmoyɛ anaasɔre a ɔmoyɛ wɔ hɔ na mefa mu ɛdaeɛ na medaeɛ no mu no na mehu sɛ ɛsɛ TV no ɛyɛ dede nti medum TV no ɛna mesan daeɛ na meda akonnwa mu koraa meda akonnwa no mu no a nea Awurade bie soma mehuyɛ ne sɛ ma mehu sɛ me ne odifoɔ Kofi Amponsa no ahyia ayɛ sɛ wakɔ asɔre ana wapɔn ana me ne no ahyia sɛ yɛbɔ nkɔmmɔ nti nkɔmmɔbɔ no mu ara na yɛto atene a me ne no yɛrekɔ yɛkɔyɛ kɔduru baabi a ɛhɔ no asɛ ne fie ɛhona nkɔ sɛ ɛfie a nkɔfoɔ nso so ɛwɔ hɔ a ɔmotwɛn no nti yɛduru hɔ nom no ɛna ɛsɛ nkɔmmɔdidie mu na me sɛ o sɛ woasɔre no koraa hɔ yɛ fae ɛna ɔso yes aha deɛ aha yɛ paa nti waba a aha yɛ last stop wodu yɛ tena ha yi a nti ɔka saa no na me so saa nti ɔmamakonnwa koraa sɛ ɔmamakonnwa ma metena ase mete akonnwa ne so ɛwɔ ne fie hɔ na ɛsɛ ɔgye me number anaasɛ me so megye number but number no maanya angye ɔno ne deɛ no ɛhɔ a na ɔsan bae me nkyɛn bɛka kyerɛ bi sɛ o meekɔ akɔdi fufuo asɛm a ɔno ɔka kyerɛ me no no ɔ sɛ ɔkɔkɔdi fufuo ana m sɛ o saa ɔkɔdi fufuo ɔaneɛ meekɔ fie meekɔ na wanya kwan akɔdi fufuo no nti memegyane hɔnom a matumi tutene a meekɔ meda ne makyi a meekɔ no mekɔ sɛ kɔdu baabi a meda ne makyi a meekɔ no ana mehu sɛ makɔpie nsuo bi ɛho na nsuo no bridge da nsuo no so na bridge no da nsuo no so no ɔmode nnua ɛna ɛyɛ bridge no na mekura nneɛma ɛwɔ me nsam ɛsɛ ntadeɛ ɛne bag ɛwɔ me nsam prɛko pɛ no mehu a ne sɛ nneɛma no ɛkura m no nyinaa firi me nsam agu nsuo no mu wɔ mmerɛ a memenam bridge no so no nneɛma no ɛkura me nsam no bag ne ntadeɛ no afiri me nsam ɛna agu nsuo no mu sɛ ana me nneɛma agu nsuo no mu na sɛ mekɔ kɔhyia nkurɔfoɔ foforɔ bi a ɔmo nso wɔ sɛ ɔmabɛfo bridge no aba na sɛ obi pɛ sɛ ɔkɔ nsuo no nkɔyi nneɛma no mamenate daa bi nti ɛhɔ a na mehu sɛ nneɛma si nsuo no mu na mekɔ sesaa me bag no ɛne me nneɛma no a ɛfiri gu nsuo no mu no ɛhɔ a na mehu sɛ masan foro nsuo no pepɔ no a mapie a meekɔ anuanom nea mepɛ sɛ meka no a atwe adwensi so ne sɛ wo sɛ mehu papa no ɔka sɛ ha yɛ last stop na ha yɛ tena ha meekɔ no ɛna nneɛma ɛkura me nsam ɛkɔ firi gu nsuo mu Awurade ma mehu no sɛ papa ne sɛ hɔ yɛ last stop daa bi sɛ metena hɔ nom a anaasɛ metaa hwɛ no anaasɛ mekɔ nnan ase sɛ mekɔ akɔsom Awurade wɔ nnan ase a nneɛma papa a ɛkura me nyinaa mefiri agu nsuo mu wo sɛ abiribi a Prophet Kanawu ta ka n'asɛm sɛ na ɔno kɔfa papa no ade brɛ ne maame ɔka papa ne ho asɛm bebree but Awurade akasa bie so ma mahu sɛ Bye bye.